anger.
They are spiritual wedding rings.
Ni pete za harusi za kiroho.
The chief bridegroom.
Bwana harusi mkuu.
Is a spirit-filled man.
Ni mtu aliyejawa na roho.
Isaiah 61.
Isaiah 61.
Matthew chapter 3.
Mathayo mtakatifu mlango wa 3.
The Holy Spirit came down and lighted on him.